can agar or bona guys and I will maybe now walk. Now I can not see. Now walk go, and I jump, no care ball. Now walk go, I jump one, ya go, we see a dying one. 191, I see not that, and I like to open or anna, no record.
He said.
I see Kukobuna Kuchamus of your channel never never call Anna.
Yes, sir.
I see also your channel and do a dying wine. No, 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 where's the tata diva no avo? Womp. Now, what tata? No, my car, a million, all our portfolio, I give it on Andrea.
Yes, sir.
I'm on coach, Jackie, and Metas, and Avanchara.
Yes, sir.
Your mother named me and Avanchara, Anna.
Yes, sir.
And can die, you over? Can die, John Madden, car, John Woking. Manco, catch an avoy and can go long. When you're one. That's an onya carriage, go now, or Bunago, a jet bayna vipe. I say I will buy Bernardo Bonagun. I will go in Orgy. I will go na Udobe. And when I use Unuaro Bonagun, Kunu teaches any 191 yaro. Caro diamma, go well long way. Go so leave Biango Bangole. Eh? Kunu gozia calakia. He won a make all gaga. Eh, you are Bonavo. A boom no be a cough talia. No, I can't go. Where's your chief of one and woke him on one young melon? I die when I seen I was rich and on ever never call Anna.
He said,
I may be chalk when all in well only.
He says,
you know, near walk well long weather.
He said,
I knew one may be long when walk well long way.
He said,
I said, I like for no call. I do.
He said, we look at go calling.
I said, I hear George and Aka. No, Jake, I give. Where's an abido tata gaba? This year, I was a dying one. You will be very happy and you,
Missa,
and you are up where,
Missa.
Oh, you could tell me to go down. Honor, I do one more now. I do go to them,
Missa.
Bobo is here, you can't. A bobo no more tell on me,
Missa.
Eh? I say, I can't put a son all and up on Nandia,
Missa.
And the poly, I say, I will be an anya,
Missa.
Do you nearly a car after tea,
Missa?
Eh, okay, you're pussy,
Missa.
Oh, yeah, Warana.
Yes,
sir. All right, two men, one worker, two men, one wine.
Yes, sir.
I open each year, I will warm my warm, my bobbin also local. I will not order you when I jack a dear watch of.
Yes, sir.
You will not be warm, my dear, no watch of, and I have to tell you. Only men even all ran on us.
Yes, sir.
Only men as an all ran on you. A mumma cook for Nan and Andrea. And no, okay, open issue one. Cook when you see only one near, one don't know near and quaddle. I said, no, no, okay, I will like him. When you're you, bear an hour. What's in me, we should chop another man there. I have for tata, no boss tata, no life, you know, for I don't.
He said, she go call him, you know.
I said, now, qua, oh, coco, now, you see, now, you are in I, you. Udo, even Anya, Bunyano, missing young 191. Okay, go, question, Kenya.
Yes, sir.
I want one corner.
Yes, sir.
I'm making the corner, and there.
Yes, sir.
I knew corner.
Yes, sir.
Now, what go, no one will walk with. I said, corner, and I jag.
Yes, sir.
Eh, now you have revived my care well back or tata. I said, Mumbo back or tata, call Metallian Polo. Your friend is nearly normal. Call me even. Now, wall or bialo.
Yes, sir.
Now you have revived my union. In a willum meus or tilly, well, a poly acca. Eh, oji ya ru ona do ne nwa bangole.
Won
se na o ye nwa bangole na ndia.
Ise. Ah,
even in every woman na you know after here. Ise.
Se
ni shara we. Ah, ibi bele ga afia ni ru.
Ise.
Eh? Obi si ike kunu ye ni.
Ise.
Ase ajo ni nwoke mo nwa ya nye die. Mankoli na mmo mankoli na anyi be. Ase na lancha ni na no no we wofia.
Ise.
Aka nkucha isi ga na ndia. E na o ya kutakwa na ego. Eh? O ya tute ego ibu. But he was rolling. Oji ene to me as one, as one, as one, as one, and over allo. And no, ya goes here. I see all ya have one, Anandria. I see more who need ya will you do.
He said,
I said, do kind of not an honor, not you, Miaro.
He
said, call for a brilliant number. So na many iru na oga na no na azu. Omuma akukwu na oga na na mbia.
Nse.
Eh ndo obuna wo ndo so gutaji na ka isi na tata diwe ka o na ebu. Ka wa na ari aka.
Nse.
Ka o na enwele onwe.
Nse.
Eh we si na no wo ka ni na kunyi isi onwe. Na kwa ni isi onwe nne ndu nyele nkwade eke. Oye. Abo. We si wo obuna chule chu na ndia na yet na na ewo fie tata. Na ela ikule na wo ka oga adu.
Nse.
I said, no, you see one nine wine. You are in a poor fool, no bona radolian, no bona dadolian, Mandona de Amos, and do you so good? And now all go and one new poor queer. Who knew you jet that don't have all?
No,
as I did, and I'm there.
You say,
a man can't I go one year. I'm a kind of my money, maybe like a lack of my business, more low all in a cheerful. You deal a sequence in Lucinan. Nko aka ya agwa agwa ni ru asu na unu ya na adadoba.
So
iba anyi kwulu. Onye ka oji eme owe. Eh me owe elenya na chi esiku. Awe si na tata diwa mo mu wanne enwoke ndu gbali okilikili ndu na enye nkwado. Asu iba ara ako na akpala. Onye chuwa ochuta. Eh la eji wez nete ba anya nete ezi na uno ba anwa na owe. Nete kwu nne ba na nna ba. Nete mu ikwu mu ibe ba. Ana onye bi ba oba anya na agolu ba. Eh we si na nkwa do anya la da ba nwanya na ara na ba ni.
Ise.
Eh na ezi no no ba ya gukwu nu zulu.
Ise.
Iwa ara ko na bi ba ye li ara ko ba. Azu to mu mu ene ba nka.
Ise.
Ba ara anwuchu anwuchu. Ara ga na ezi mgba ago na agu ezi.
Ise.
We si no no obu ka anyi kwu. Si no ka ikpekwu ni isi o nwanya si na ya adukwu.
Ise.
Uja yo mewekwu. Eh iwa ma yo mekwu la yin. Eh we si no ya wo ogu ka na adado. Hmm. Si wa bu ndu. Amosu na ndamabo se kala dadu wenya nwanna nwanyi se na tata diwe ma aya dadu ba ogu ba aya za din
no
iwa anyi kuru nisi adan nwanyi ya kwadu ile nisi umu nwanne adan nwanyi ya kwadu ile nisi anyi nwanna nwanyi no iwa anyi kuru ola iku no uko adun iku ya nku ai se na ijite ta ya nwanna nwanyi ya abu obulu ijite ga chakwali ijite ni ijite peruke. Eh? Well, soon I thought I do, and I wonder why I have eaten. Now, all go on, Wagwala, when you kind of Kuna and Agasa, all as I did, nor Anna, now all go on, all Alu, and then 191, all the willow, we are teaching Aruka, Rodiam. And Melmo, one day woke up, Kutabego, Ego Ibaba Taba, Nduado, Arikado, no, I reke wonder. When you see a Kuego Iboba Galio, no, I can't attend to Anya. What's in Unu de Mir? What's upon all kind of punisho money? Eh, Nando I do.
Yes, sir.
You buying a mega gazin.
Well, you
will go evil. On the Yokuan, you can ya new me. I diagana, and maybe I jira, and I say, Najira Lana. Now you have you buying the putata. Soon I have you jitter can eat in a casin jitter. And you open what in your laka, nor a gazin.
Yes, sir.
There will be no beauty woman of Talley. No, okay, well, I know. Call him.
He said,
no, will you have to tell? I can have you to tell. You have to tell everything. No, and that your mother, no, what kind of much that your mother, motion, dama, that job, and do society work and a society money. No, what kind of much. I said, I job, why I raise that bill, and you see, I'm 191.
He said,
money is in only. I said, no, I will not call him.
He said,
I have a job. I say no, I have ogun. Eh, don't ando 191. No, I can't even put all alone in kill.
Isse.
All alone no ye.
Isse.
All alone abo.
Isse.
All alone no nangpo.
Isse.
Eh, man kaka ya guaniru. No, I can't even. I may be a woman, although I chose an ambient.
Miss,
I soon no Malo Ravondo, Waka Melive, Uno Pajeli Ravondo.
Miss,
I can't and the ally will know who I could be open, sooner or no who called it. I now walk well when you see 191. Luna Bagola, I am well. My nice and I'm yellow no balam well. Can I make it to a man and yellow? Hello, soup, eh? Who knew Jem may be when I walk? My caca, I go, I go, take I do new room. Jem no Lubania walk, eh? Man call Mara, ever need cobble no other race. Ma when I bet ye, eh? Who knew maybe when I walk?
He
said, I said, I wonder why, and all you will be raw willow.
He said,
a kind of poke, maybe all kind of poke. Akalakonya, Akalakia attacking.
He said,
okay, Lubiaka.
He
said, I would drop on a mechile, meching all the megaven.
He said,
and the polyassi, I will be an iron.
He said,
do you really aka after one year?
He said,
eh? No, I have you, I go now, willing. You are willing, you kind of human dear, and a nisia. No, Carlo tell all, no, I will be.
Yes,
sir. All I will be who's the mayor, Nandia.
Yes, sir.
I want Deacon and then all I do same way.
Yes, sir.
No, never be buying fool. Nando, you have 191. Nice and all I do learn.
Yes, sir.
No call, do make Doliano.
He said,
I don't know, Bonazo. No, and I took it. Not that any woman. I ran a million and Andrea.
He said,
eh? You ran a and Andrea, you move up one with the dookie being
he said,
why would you do keep being in you?
He said,
eh? No, you ran in me, Tata. I call Bona joke, Yara. We answer no, Rare. As I can see, I can't join you. I'm about you.
He said, he go call his even a more.
I'm not sure I'm not with GG. No, I read GG. Well, a coy, I won't.
He said,
eh? I read GG. Well, okay, okay, oh, yeah, I will. I'm poor. I make it okay, and okay. I make it in way.
He said,
I make it an hour.
He said,
I make it an hour.
He said,
eh? Well, it's an hour. I don't know. What is here? You want a man with no reason, not even you fool.
He say?
Not even you fool. Maya Kanjina, Kamuchi Buzo, and Goma, but Million Will or Zibun, Akajiofor, Egbenamma Ejiegbundiilo, and Ugoebenaja. Where's the no good? No, I can't do a little football. See, no, I'm not giving you a dime why I can't no good. I'm full like I want a war there. Even in that war, Belen, you know, Belen, no good. On your wall, eh? I think Cobbia and Amazon.
He said,
near Kalia Cotto Valania.
He said,
and at Belly and Ogre. Eh? Belly near Kalia Cotto Valania and Ogre. The Western Iron are golly or wonder who are seeking. Or one may lose. Or Viva Quacon even woman.
He said,
Megalioso, can you or can Kiana D? Is the body you have your nanya? Eh? Dim will leave a
letter.
He said, eh? They are good grey. No, you wouldn't be here. Let's go one walk and one while we're trying your mom.
He said,
I'm from home and never anchor.
He said,
I think coaching you like our gazebo. And we may have a year.
He said,
eh? I said, I have a vine at Golia. Where's your walk going on? If you ask, and I have a walk, I am a machitata. Send I have a walk while I was at dinner.
He said,
eh? Mankaka ya gwa niru, asin o azi adele. Ma ono godu na bedie, ogwa obu na agwa la azi adele.
Isse.
Ono na benne, ebo obu na onona, ogwa obu na agwa nisi ara adele.
Isse.
Ma ondo o ya, ogwa obu na agwa, ma ebo ona alu olu, ogwa obu na agwa nisi ara azi adele.
Isse.
Na uka ene kuku, ogwa obu na nko obu na duku na ndu anya, isi na ena machi, na o azi adele.
Isse.
Eh? Ese ogwu obuna do na ndu mu nwanne ndu nyeli nkwado na ezinu ne ai si na na machikwu na ogara do ile iwo maka anyi chon
ise
ai si iwo ma nko ofta vive na eke ofta vive na oye ofta vive na abo ofta vive na nko
ise
ai si ndu na ru ike na ka anyi na ayo eh no onye do ndu na onye na akpata ego
onye
ai si na ike na luni una abu gogo gogo nya bu nwanna anyi nwanyi eh ai si Obu aka nwata, mkpula aka nwata, na ọwụ ya ka ọwụ. Wesi na n'anya bụ ogu dị iwe, na-anyụ kamịlị ọnụ ọgbọ ọhụrụ. Anyị zadu n'ukwu, na-akwa na-agbajie. Onye n'anya bụ omenala, n'anya dị iwe anyị nọ. Wesi na tata dị iwe, na ihe ọbụla, ihe niile ekwu bụ n'obu ogu. Ela nwa ekwulie. Mee nịa, mekwuo na ekalịa ka ayọrọ.
N'ihu
ọma,
ịsọba
ajọ iwe. Palụ na ịwa pata ebe aka. Àwọn olùsọ̀rọ̀lá bọ̀ ń dún mẹ́tẹ̀lì rẹ̀.
Ìṣe
égò
kọ́ọ̀lẹ̀. Egbenamma Ejiegbundiilo kí égò kọ́ọ̀lẹ̀. Égò kọ́ọ̀lẹ̀.
Ìṣe ọkọ̀ ọdún mọ̀ yẹn kọ́ni kà á nẹ̀yẹ. Na ya bụ ụbọchị akalata n'olukwu ụlọ n'omume anyị si na onye bụ ọgwụ ka anyị na-ekwu okwu esi na ya bụ ọgwụ na ọ ghanawa n'aja gị ọ ghanakwu eziwa bụ ndụ metere ire ọra ada anyị nwaanyị aka ọ gharakwa n'ụlọ anya ụlọ ya arakwana ya aka na-eke
ihe
arịa n'oyi ọ gharịa n'ahụ ọ gharịa na nkwụ anyị si wa bụ aka wetara onye bụ ọgwụ wa bụ ndụ gwa onye bụ ọgwụ osu nke si benna nke si ikwu nne nke si n'aka ndị ajọ oyi a si na tata dị iwe na ọ ghazi adị
ise
ma nke dukwu na ndụ anyị ma nke dị na ndụ ụmụ nwanne ya a si na tata na ọ ghazi adị na-ele anyị kwụ n'ọkụ ọrụ
ise
ọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji adị
ise
wee si na anyị wụ ọgwụ ka anyị na-akpanye wee si na anyị kene n'ihi ee si na ahụrụ ya esoro ezigbo abụ ndụ metara ire
ọ ka ọ dị n'ọgbọ
na ọgwụ ahụ anya mmebi na ọba too
senda
onye melienu ọ chọkwa ya bụ na ọ nọ ndụ ọsị ya bụ na ọ nwụrụgo ọgwụ na kwubie na onye anwa metere ewee si na ele anyị kwu na ọ ka ọ ga-adị n'o
ise
ije anyị si ele ikwu na ọ ka ọ ga-adị n'eko
ise
na ọ ka ọ ga-adị n'oyi
ise
dị n'ọwụ na abụ
ise
dị n'ọwụ na nkwụ
ise
ka o si na nke ekwula nke anyị mere arụrụ eke isi ihe anyị na-ekwu agwụ
ise ise
ise
mmiri enwilo eze nwobodo ekenekwu enwilo
anyị si iwe ọbụna dị ọkụ na ndụ ada anyị nwaanyị na ọhịa ju oyi
ise
ọbụna dị ọkụ na dị oyi na ọbụna dị ọkụ ya ju oyi na ndụ anyị kakpọ ọmụ n'ọnụ ya emechaa anyị si anyị kenele ụlọ anyị kenele ezumezu ọrụ ọbụ na-agụ anyị si na anyị alanata ọzọ na-abịa bụ onye na-akwa nke ọdụnụ ka ọ na-adị iru anyị si na awa ọgwụ emebiri na tata dibe ka anyi na kpocha nya ba ada anyi nwanyi
ise
anyi na kpochi ya na eke na kpochi ya na oye na kpochi ya na wo na kpochi ya na wo
ise
eh na kpochi mo nunu so na ndu ya wo bu na wa ji le wo nunu egwu ajo nunu mo ke egwu ya
ise
ajo nunu nwanyi ya gwu ya mo wo nunu onwu mo wo nunu ni ba ara gali agalo mo wo nunu oya ai si na tata dibe na anyi na kpocha fu ya
ise
na ndu ya ana oge anyị na-akpochapụ na ndụ ya ka anyị na-akpochapụ n'isi ụmụ nwanne nwoke ndị na-enye nkwado udo obiri achịlịwa ego oyibo ya bụ nke ba
ise ise
anyị si na bidozie tata na ada anyị nwaanyị na arụ ya anabatawa ọgwụ
ise
ọgwụ paracetamol ka ọ ṅụrụ na ọ ga-adị ya mma n'arụ
ise
ọgwụ ihe ọbụla ọgwụ ọbụla enyere ya ọṅụ ya na-adị ya mma n'arụ
ise
anyị si izu tata alụrụ ọlụ ka ibe dị iche dị na ndụ ya
ise
ka ọ gụcha
ise
o nwere obi aṅụrị
ise
a sị anyị enwe alụrụ alụ anyị na-akpochakwa ajọ ihe ọbụla
ise
ajọ ihe ọbụla ya emetụta anyị ma ajọ ihe ọbụla ya adọkwute anyị na anyị nwe na onwe anyị adịkwurukwu zuru udo biri achịkwula anyị
ise
ndụ anyị arụ ike ụra anyị na-eme agazikwuo n'ọnụ ọgwụ ka anyị kwuru anyị si ele anyị kwu n'ọgwụ ka ọ ga-adị n'eke dị n'oyi dị n'arụ
ise
igbo na-azụ asị ọmaka emeruela anyị niile
ise
n'ọwụ ka ọdụ
ọka ọdụ
anyị kenele onye ọbụla anyị si n'ọwụ ka anyị ji kwuo ọwụ ka o ji adị
ise
ihe ekwesịkwesị